ko Pounamu Wharehinga, tētahi o ngā korokoro tūwi hou o te rohe o Te Tai Rāwhiti. Ko tōne ingoa karanga ko Miss Pou, ahakoa te kaumārima noiho o na tau, e whakarite ana ia ki te whakamānu ake i tana kōpai waiata hou. Kei roto katoa i te reo Māori, i mau ake ia ia te Rina Kowhai i tūranga.
Kataka te pō.
Ahakoa he eti, he Pounamu.
E tipu mai te hiahia ki roto i ahau ki te mahi i tēnei kōpae. Nā runga tōku kai ngā kautanga mo te ao pūoro.
Ai rā, ko te ao pūoro ke i kai ngā kautia ki tēnei kōtiro, te kaumārima tau, te pakeke.
Rob Ruha tētahi, Meisi Rika, Tama Waipara, Fran Kora anō hoki. Nā rātau ahau i āwhina ki roto i taku tū. Te whakarite tōku tīnana, tōku korokoro, waihoki tōku hinengaro. Ko Anika Moa, Anna Connington, me se tāpu hoki. Nā rātau i poipoi ake ki a hau ki roto i era o ngā mahi o te waiata, pēhia te whakamai te atamira, era momo āhuatanga katoa.
E toru ngā waiata kei runga i tana kōpai, ahakoa te eti, ko ngā kaupapa matua, te poroporo aki ki ngā mate, ngā kare āroto, me te hononga ngai Māori ki ngā whetū o Matariki.
Mō aku waiata katoa, ka te toa e au, ko ngā mea nui ka puta mai ki a hau, ko ngā kaupapa Māori me oku kare a roto.
Ko tētahi o ngā waiata, he waiata poroporo aki ki te ihorei o ngā mahi a tāne rore, a tākuta ngā pōwehi. Hei tāna, he wā hirahira tēnei mōna.
Ki te tangihanga o koro ngā pō, i te kapua e ngā mea katoa e haere ana. Ko te mea nui ki au, ko te tikanga me te reo Māori mō ngā waiata, no te mea ki te tangihanga me marama kehokeho ai ki ngā momo āhuatanga kei te heipū. E i tō a ka tito koe i tētahi waiata me āta whakatakoto i era kōrero kei puta he mai, era o ngā kōrero.
Ahakoa tōna taiohi ko ona mā tauranga no he kaumātua. I puta tana waiata tuatahi nōna e iwa tau tonu ana te pakeke. Ko ngā raupatu whenua te kaupapa mā tuatua. Hei tāna e whai oranga ia ki roto i te ao tito waiata mō ngā take e pāna ki aia me te iwi Māori.
Ko te manako ia mā aku waiata tōku reo rangatahi e whakapāho ki te ao ki ngā tangata Māori rawātu no te mea. Kua roa nei te wā mātau e noho ki raro i te maru o e rao ngā tangata. Te kāwanatanga me ngā momo āhuatanga ki te heipu ki te whenua ki te tangata Māori hoki. No reira, ai. Ai.
Ki tā wharehinga, ko tōna wawata ka whakangahau ia i te marea huri noa ki te ao. Hei te ata o Rāhoroi, ka puta tana kōpai hou. Te Rina Kowhai, te Karere.